abayita mu gasomo ka mwari wabo w'Imana ariko reka tuvuge amamuka avuga yuko yakorotse ava mu ijuru aca umwami wa mbere ntayo cyatse cyambara ntaba acazanana na kiranga kiranga yaca yamaza koga ano maze gasomo ka mwari nico gituma bahita mu gasomo ka mwari wabo w'Imana kiranga kora abaso gukunda abaso gukuruza baremera Imana bari bazi Imana mu kuyambaza naho kwari kubantu barabantu uvu umwe kiranga rero yabarongora mu mugi bwo kubandwa murumva ko yoga muri ano mazi yagasomo ka mwaka nico gituma ayo mazi afise ubushobozi budasanzwe nkaba bamwe bavuga ibetesida abandi bakavuga mbega ayirurude kuko ababandwa bose bo mu Burundi bariko baravyina bavuga mu gasomo ka mwaro iwabo w'Imana bagaca bitabereza ati umvumiro yawe niyo ngo mago akumuka byo muramukumva ahora bakavyina bariko barabantu mugasomo ka mwaro ngo mago umvumiro yawe niyo ngo mago mugi bari mu ngorane bagomba gusaba Imana ngo zongorane zihave baca batuma ko kiranga nibishego hanyuma bakabandwa kwariko kwambaza Imana kwariko gusenga kugira zangorane zive mu muryango zihere
Beshi hawo mvuze ibishego bace bibaza ngo ni gitutse oya
wati bo mu ibanga ry'abantu yacha bigishego nuko batijwa caba
gore mu bigishego
je ni gishego canke nkiyo umuvyeyi yavyaye bacha babana binjira inzu babwirizwa kubana niko kwari kwambaza Imana ico gihe kandi kwari kwambaza Imana kwiza kuko ivyo basaba barishuka umugabo umugore umugore kugira bekiranga ari byasabwa yabona umugore w'igicambyara burya no muri katolika muzorabe christianisme ajya biriyo muzoje mu bwuzure bwa kera musome kuvayo bavuga ngo umugore ari mu mihango y'intebe yicaye k'ibihuma urabona kiranga yaba yambaye intutu ku mutwe intutu kari agakofero gakozwe mu rushato rw'inzovu bavuga bati kiranga yambaye intutu ku mutwe umusenyeri nawe yambaye agakofero gatoya muzorabe yaba umusenyeri w'umuporoti cyangwa umusenyeri w'umukatolika yambara agakofero gatoya gihe yajya afata ko ari intutu kuko bariganye ngene kiranga yambara sibyo kiranga yaba afise icumu sibyo umusenyeri we muratorabe yari gatambuka neza yacumu agakofero ni yandi turakubariye kumva ni ukuvuga bariko bigana bya bindi twe twakora turiko turabana sibyo kiranga yewe yicaye ku ntebe yabigombo intebe yabigombo yari intebe baje mu giti cy'umurinzi intebe ifite amaguru atatu muraraba umusenyeri nyine intebe yicarako ni intebe idasanzwe ubwiye kuraba wowe wamukira isasanzwe wicara ku ntebe nyamusenyeri sibyo bo nababwiye iby'amazi kwa katolika hariya murabizi nyene muhora abamija mugaca mwunama abyita guheza gihe mugaje ndivuga kwa ari karabakica sibyo ama mugaca mwunama ko natwe rero wumvise ko batugira gute badutota muhozo kugira ngo natwe dutyorogwe sibyo hanyuma ikindi nuko bacana umucanwa muziko bagashyiramo n'utuntu tumota neza tw'imibavu sibyo
icotezo
na mwebwe barundi mfumbura
icotezo
jitu mafrika bavuga ko ari meso d'humanité sibyo hanyuma mbere benshi bavuga ko yatangiye kuba mu Burundi ubwo kubera tambibe zariho
Burundi n'umutima wawe
tambibe zariho yagumye atembera agenda acaje gupfira he muri Tanzania muri Tanzania niya magufa bayasanze umuntu wa mbere kwa kwemera niko bajanye gusa bagiye barahindura baca barazana mwo umuntu wa Mahome abo ba Yesu sibyo mbere mukuru gaherutse uratse kwadusiguriye ariko araraba zanzuzi bavuga muri bibilia bica sanga umengo hajya ujya muri mo wa Eden naha mu Burundi none ari mu Rwanda umva twumvika muri geography navyo wabigira umvirize n'abasubire umve basha ndababwiye hano muri Afrika igihe ubuzima bwashoboka muri Europe na Asie uzibone
bwashoboka
d'ailleurs cyari kintu compact ifatanye avari muvuma sismic none wumva uwo murima wo bahari ya gute kandi ubuzima budashoboka religion chrétienne ni tradition juive d'abord hanyuma romaine par après kujya influence romaine bagiye kwamva hisa ntuzeye Jerusalem na empire romain Donc ni une tradition juive, na romaine. L'islam, ni tradition arabe. Vous aurez vu moi, au Moïslam, au Muriyemel, vous en avez souvent Amamuko y'umwami wa mbere yatwaye Burundi ariko bavuga yuko umwami wa mbere ya bamusanze mu mugina terimitsere ko hanyuma aca ngo asohoka afise agasaho karimo imbuto zose z'igihugu bacavuga ati nguyu umwami harone bavuga yuko yaje ava mu Rwanda aje butse kanyaru acaye kinzoka inzoka yatanga imvura acheshira mu kibanza cy'inzoka biratanga imvura nabo bacabwira ati umuntu nasanzwe cyangwa mugira umwana ariko ndi bavuga yuko bamusanze mu ishamba yishe intambwe yatera ubwoba abene igihugu hama nabo ati nayo nyine nasanzwe bamugira umwana hari abandi bavuga ko yajava ibuha aho yararero kwa inasenge uhita inamubuye aho yayerekana ibimenyetso bidasanzwe aho yakinuye ubugu agatsinda umwami wibuha arenganye ngo bikamanka bigasekana ati umuntu ntasanzwe niho abapfumu baza kumutora kugira ngo kwico gihe ngo Burundi bwari mu ngorane urumva amamuko ni menshi mwaravyize muri kahise siyo no gumako ariko reka tuvuge amamuko avuga yuko yakorotse ava mu ijuru aca umwami wa mbere ntaho cyatse cyambara ntaba aca zanana na kiranga kiranga aca korokera ku ngara ni hariya umutumba uri muri komeneka yoko ntuze ni umwami nabaje hari azabukeye muramvya kungara ni hamwe havuka ba uriyamya bigisha hariya ari umuyagenda ujye vuka kungara hariho nibigabiro bya kiranga rero urumva rero kiranga yaca yamaza koga ano maze gasomo kamwa nico gituma bahita mu gasomo kamwa wabo w'Imana muvyumva neza ndababwiye ice uwari we kiranga kiranga kora baso gukunura baso gukuruza baremera Imana bari bazi Imana mu kuyambaza naho kwari ku bantu barabandwa nguvu umwe kiranga rero yabarongora mu mugi bwo kubandwa murumva ko yoga muri ano mazi yagasomo ka mwana icyo gituma ayo mazi afise ubushobozi budasanzwe nk'aba bamwe bavuga ibetesida abandi bakavuga mbega ayirurude umwana atwe kuba bandwa mu gasomo ka mwana n'amazi adasanzwe kuko ababandwa bose bo mu Burundi bariko baravyina bavuga mu gasomo ka mwaro iwabo w'Imana bagaca bitabereza ati umvumiro yawe niyo ngomago akumukavyira umura mukumva ahora bakavyina bariko barabana mu gasomo ka mwaro iyo ngomago umvumiro yawe niyo ngomago nazanye urunyagara uri mu biro urunyagara muraruzi nzorubereka tuzojana mu bisoro ndarufise mu biro nigo bavuza bariko barabana hama rero muti mbega babandwa kubera iki babandwa bagomba gusaba Imana mu gihe bari mu ngorane bagomba gusaba Imana ngo izo ngorane zihave baca batuma ko kiranga n'ibishego hanyuma bakabandwa kwari ko kwambaza Imana kwari ko gusenga kugira za ngorane zive mu muryango zihere dufate nk'iyo inkuba yakubise abantu cyangwa inkuba yakubise inka cyangwa abantu bahonye mu muryango aho baca bahamagara kiranga n'ibishego bagahava bakabandwa kwari ko kwambaza Imana kwari ko gusenga kandi izo ngorane zikahava canke mu gihe wabuze ibyara n'umugore yabuze ibyara nabo nyine baca babana kandi byabyara kariho nk'abakobwa babuze abagabo bakabandwa noneho carazira yuko hari umuntu aja kurongo cyangwa harongo batabanzwe cyangwa nkiyo umuvyeyi yavyaye baca babana binjira inzu babwirizwa kubana niko kwari kwambaza Imana ico gihe kandi kwari kwambaza Imana kwiza kuko ivyo basaba barishuka hanyuma kuri ivyo bijanye n'ukubandwa sinobite bako cyane ariko mwomenya ko carazira kwa hutu babandwa bonyene atamututse arimo nkuko atamututse kibikenda ko cyane kahantu nkuko atabatutsi babandwa bonyene atamuhuta arimo carazira Imana ntiyabumvira nubuye mugabe ivyo oye nubasigura mu nyuma igituma kuko umwami yaraciye ubwenge n'abamufasha gutwara kuko iyo done bagiye kwishyira mu gihe igihe abazungu baje baba misiyonari bagatangura kudupima amazuru bari kugomba guteranya abarundi kubagabura mu mice ngo babane abatutsi n'abatutsi umwami n'abamuhanura babonye bati izi ngorane kugira tuzivemo reka dushinge itegeko yuko bari ko barabantu abwirizwa kubamwo ubwo butandukane bwose kugira Imana ibumve nuko rero ikindi nubabwira nuko kiranga kiranga nabwo ikoreye yarongora umugwi wo kubana nuko kiranga ashobora kuba umugabo canka akaba ashobora kuba umugore umva ko twebwe genre twayimenye kera babantu ni kuvuga umugabo umugore umugore kugira be kiranga hari byasabwa yabona umugore w'igicambyara mwumva icyo ari cyo
yego takivyara
batenyala menopause kukubera burya no muri katolika muzorabe christianisme ajya biriyo muzoje mu bwuzure bwa kera musome kuvayo avuga ngo umugore ari mu mihango n'intebe yicaye k'ibihuma muzoga ari muri abiri no mu bayisilamu ntibicara hamwe yari muri ivyo bihe nicyo gituma rero bagira bati umugore ari muri ivyo bihe urumva nshobora kubimenya
mwambere
nicyo gituma bavuga bati n'umugore w'igicamzaro ashobora kuba kiranga mugabo nono n'umugore yatemeye mu ngajya abantu yari muri bijya bihe carazire ko yira bingondo kureba ingondo ndazi ko ngira tavyo muntu ningwa yera cyane bisiga mu ruhanga nakwitama nakwitama iyo bagire binjire mu rugo wo kubandwa babanza kwira bingondo mugabo w'umugore cyangwa umukobwa ari muri bijya bihe ntira bingondo carazire hanyuma rero nubacirizaho gato ingene ingene babitangura urabona ufata kwika ari igikingi cy'irembo kiranga yarafata umuti bita umuhozo akamija ubwo bwose ahereye ku gikingi cy'irembo cyo haruguru akagenda aramija agenda aratota akazunguruka urugo rwose mpaka ku gikingi cyo hepfo hama agaca agenda agahera ku gishimajyango murazi icyo ari cyo ni hajya mu rwinjiriro muryango agaca azunguruka inyuma ku mpome z'inzu inyuma hose agenda aratota kugira yirukane ibisigo aho bagira bambariza Imana habe yacoroye habari yerana hanyuma agahinjira no mu nzu akamija abantu ibishego byamaze gushika
sibyo
benshi haba umvuze ibishego bace bibaza ngo ni igitutsi oya
wati wo mu ibanga ry'ababantu yaca bigishego nuko ubatijwa caba What is the issue? Musenyeri nawe yambaye gakofero gatoya muzorabe yaba musenyeri w'umuporoti cyangwa musenyeri w'umukatolika yambaye gakofero gatoya gihe yaje afata ko ari ndutu kuko bariganye ngene kiranga yambara sibyo kiranga yaba afise icumu sibyo musenyeri we muzorabe yari gatambuka neza ya cumu agakofero ni yandi turakubariye hanyuma icumu kiranga abafite icumu na musenyeri murarora afite inkoni uyu kuyobora mwebwe abakiriso urumva yigana bimwe twebwe twakora yaba yambaye impuzu y'igiti akayikenyeza icyo bitiki gozi cyamibanga azo haba bamusenye none sabagaba bakubita ku mapata bakayenza kamakaje
numugozi wabibamba
ba ikigozi cyamibamba kumva ni kuvuga bariko bigana bya bindi twe twakora turiko turabana sibyo kiranga yewe yicaye ku ntebe yabigombo ntebe yabigombo yari ntebe baje mu giti cy'umurinzi ntebe ifite amaguru atatu murarawa musenyere nyine ntebe yicaraka ntebe idasanzwe ubiye kuraba wowe wamukirisa sanzwe ubica ku ntebe njya musenyere sibyo bon nababwiye iby'amazi kwa katolika hariya murabizi nyene muhora aba mija mugaca munama abyita guheza gi uyu mugaje ndivuga kwa ari karabakica sibyo aba mugaca munama iko natwe rero wumvise ko batugira gute badutota muhozo kugira ngo natwe dukyorogwe sibyo hanyuma ikindi nuko bacana umucanwa muziko bagashyiramo n'utuntu tumota neza tw'imibavu sibyo
icotezo
namwebwe barundi rufumbura
icotezo
bigirumva biroze igituma jewe ndanabihagarara ko gose nkavuga nti babikuye iwacu erega ni mubike yuko umuntu wa mbere yatangiye kuba hehe muri Afrika jitu mafrika bavuga ko ari Mesodori Manite sibyo hanyuma mbere benshi bavuga ko yatangiye kuba mu Burundi ubwo kubera tambibe zariho
Burundi n'umutima
tambibe zariho yagumye atembera agenda acaja gupfira hehe muri Tanzania witazaniye niya magufa bayasanze umuntu wa mbere ucumva ko kwemera imana ko byatanguriye no muri Afrika mbwa abantu baravuye barakwira isi uko bakwiye isi kwa kwemera niko bajanye gusa bagiye barahindura baca barazanamwe umuntu wa Mahome abo ba Yesu sibyo uko nakuntu nakunterega yo nija jardin de Eden nakuntu yo biri muri Moenoria oya kandi ubuzima bwatanguye kubaho muri Afrika muri Afrika Mesodori Manite kandi mutiyemeye nta uzobemera mbere y'umukiruga aherutse uratse kwadusiguriye ariko araraba zanzuzi bavuga muri Bibiliya nshe sanga umengo hajya ujya muri Mo Eden naha mu Burundi none iri uve twumika muri geography navyo babiri umviriza n'abasubiri umve bashanda babwire hano muri Afrika igihuzima bwashoboka muri Europe na Asia ubuzima ni
bwashoboka
dayeri cyari kintu compact gifatanye avari muvuma sismic none wumva uwo murima wo bahari ya gute kandi ubuzima budashoboka ubuzima bwashoboka ino muri Afrika hamubwiye kuraba ingene ingene Burundi Imana yabuhezage iyo bataza kutugirira nabi ngo bazi kutwigisha ibyo by'amazuru kugira mu kuri igihugu cyane sibyo kuko ubundi nta butandukani buri hagati y'abarundi kuvuga ngo ndagenda babwire yuko kiyege badupima amazuru mu rugo rumwe mawe umwe na dawe umwe bakuramwo ngo wewe hutu wewe tutsi wewe kandi muvukana ivyo nimba mutari mubitsa muvukana none warize ukora kubera iki uzumva ngo hari abatutsi babajije n'abahutu babajije yageze gute
kubava ku musebe
uyu urumva bava ku muntu umwe mbwa abantu uyu azovyara ko bamuhaye karanga muntu y'ubuhutu abana azovyara bose bitwa abahutu urya bavukana bamuhaye karanga muntu y'ubututsi abana azovyara bose n'abatutsi cyo bituma rero ari batutsi bajije nako tubabajije ni fo bijya sivyo biramaje cyane kubona nize ko mwebwe iyo ngwara mutazo yigwara twe twarayigwaye mugaje na ikize kera ko narayewe yo nuzuze kumbwira ngo byihuta uri umututsi iwaje nacyo bimaze nacyo bivuze hanyuma iki bari ningene wewe uri umurundi yemera urongora umuntu ukavuga ngo uri umuhudukazi warahonije umuryango mugabo warongora umubiri gikazi umushinwa akazi bakaproduce uba dukomeye twaragwaye twagwaye kubera iki batubujeje ngene twambaza imana batuza n'ibyabo bishashe bidahuye neza je namabwira abantu religion ni tradition religion chrétienne ni tradition juive d'abord hanyuma romaine par après kujya influence romaine bagiye kwamba hisa ntuze Jerusalem na empire romain donc ni tradition juive na romaine l'islam ni tradition arabe uzora bumwa umuislam wo muri yemen usanga se bwanwa kumwe
kusubara no juif
urumva murabe wo mu burundi hajya mu byenze muce muraba wo muri arabie saoudite nica ari bo bacha bakiga bakivuga nimi gendere ya uko babayeho uvuga ko ari tradition arabe sivyo mbega icyari kuvekira la tradition burundeze ni yorojo yayiri mu kubandwa kuko bandwa niko voilà reka rero mpereze kuri ayo mazi nababwiye ayo mazi aho tugiye tuje kurabaho hepfo ayo mazi rero ndagira babwire ko yarafite ubushobozi budasanzwe nababwiye yuko umugore yabuze umuga umukobwa yabuze umugabo aje koga ayo mazi gakacakaba karonka umugabo umugore yabuze ibyara yarabandwa akaza koga ayo mazi gakacakabiri akaronka ibyara sivyo amikindi ikindi nogena ntababwiye nuko kiranga yari yubashwe kiranga yari yubashwe cyane kuko abantu bari ko baragwana baterana amacumu barasana imyambi kiranga kashika kavumera bacha bashibigwana cyo hasa muzokwegera batama mubabaze ibindi ko ndababwira n'ukuri sivyo na cyane cyane yari umugore yatubumbiye ngajya babana agashika bari ko baragwana yaca avume akabereka ibere kugira bereke ko yonkeje bose baca bashirirwanjo hasi bagaca bashubiragira umwe akagenda bakagenda umwe atawujana n'undi sinzi no munsi rero woza kuvuga ngo hagarika ingwano abantu bataye mu mitwe numva ko kiranga yari yubashwe sivyo hanyuma ibyo rero ndababwira abazungu baraza kenshi abazungu baraza kenshi ngaha hari nabo anda bafite n'amafoto imisore ibiri umwe yari umubirigi ubundi yari umutaliyani barabaza ati c'est vrai que twoze ngaha aye mu bwo bari des enfants oui oui bacha barakura amapantaro asigara mu maboka bacha baroga ajya hoye ndarindire bambwiye ko bazogoroka kumpa inyishu ko byagenze neza ngo umurundi bazananye yari yambwiye ko bafite bakeneye kubyara reka rero umuntu ararindiriye nta wuzi cyane babwira uwitwa mucumbe ibyo se blague
cyangwa se
amitwa mani arikiza jacques uyu mushefu aramuzi micombero nyina wiwe yari yarabyaye umugabo asetse mama birahagarara acara abandwa araza arugana amazi nyina wiwe asubiye mu butovu yaciye ashika samina ya micombero niwe nyine yabyivugira ndakwirikiwe yabahagaze kwajyaye shakane yarakunda kuza ngaha aye kugasuma kuko wewe nyine we yaramubwiye ko aye hari ngira kamara mu kuvuga rero kujya twemera nago zosobwira ngo byari bibi kuko basogokuru bari ncabwenge jewe ngituma rero ndabisigura cyane kandi ndanabishingira intahe ngomba ko cyane cyane mwe mukiri bato mubimenya nubwenda bereke yuko basogokuru bari ncabwenge bari bitunganije biba mu bijanye n'ukwemera biba mu bijanye n'intwaro ubutungane bari bitunganije kuko bari bazi imana kuko iyo ataba bari bazi imana imana ntiriba ari jambo ry'ikirundi kiba ari nk'igishinwa cyangwa ikirusi mugabo kwima ijambo imana ko ari kirundi nuko bako bari bayizi umwami burundi imana nuvo ko imana bari bayizi kandi ibyo bayisaba barabironka jewe nk'abantu bakuze duhenda babaza hari n'umupasiteri twamanye no munsi kuri province imbega we barakumenya umutwe e ati nuko byari bimeze twese rega batakumenya umutwe ntiwarongora kumenya umutwe n'uvuga barakubandiwe niyo seremoni y'ukubandwa aca uvuga ati naka bamumenya umutwe muga ntiwameneka oya niyo terme bakoresha kuvuga rero ko ntibigisha urwanko kuko iyo turiko turabantu twarasangira twaranywa twararya tukabyina tugatamba hama tugashika imbere ya kiranga tukamusaba dushikire ku mana mugana we niyavuga ko ari wabitanga ivyo yaje avuga ati nciye ndagushikira ku mana ivyo usabye uzubironka byabivyara byabitunga yabamagara bagasabira n'abatware nuko rero hari ibibazo kugora buriko burira muje kuraba yamaze.